Hey, jada for leadership, hey, jada for leadership. O bela ba ka entitlement o swa nyala mara. He? Ka mo motho bana ke sa chiki mara wa rra se tsaka mo isa. Entitlement, she entitlement. O tseba ka entitlement, o le sa chiki. A tswa lena la bora man. Ai.
Na ring tradition mo ngwane, mas kwa tradition. Before bla la jidinch, entanglement yo no wa itse bore ra gore. Side chick khani yona e ka se ka se gone o kira kira entanglement before bolela je di ntshi bo go kira effects right jira for leadership, yes of course.
Bona before to bolela lo tse o sa re tsebeng a kere zama o lokisha color blocking yo go di mathogo ya gago go re sala bona kae motho a thaka ntshe gold le cream white hi entanglement ke lo tsa magowa lena la fela
a botima ga wena wena before bolela o te bona go o yang. Ke bua ka gepe e le mo menong a gago eo. Hape gepe eo yang disturb. At least try to put gold mo yona. O tlo botsa nna ka di entanglement. La cheater and it's in your culture hore le cheat.
Nene, entanglement a eme pele. Emanyana, ke bona tsone. Letsetse sesi. O busy o shoota video le betse letsetse mo. Tlosa letsetse leo mo before tlo bolela ka entanglement. Letsetse a shi. Tsetse, tsetse nana, tsetse. Tlosa letsetse leo pele a o sia ka and then re tla bolela.
Abuti na ruetsa yang tlo mo pela le zenkele o la mfatla o itse nna nngwe re tlhobalala le di brele nna re keng I was supposed to be the one wa pareng di brele seng wena man hi man yeah and then re tla ba sharp nna le re boledisha kudu man hey
and then when I says there wa di patso patso mo sfatlong le totse jeng jeng ga ba go tshe ka santa go fisha o reng ga botse tloga mo gating ya batho lo wena o tle mo go fa 5 liter khala mane ba notlo sheri tshuwa ba tsa mo sfatlong ga bo ga re wa taka sona man.
And then when I would go to a guy or a motor's battle was a rare, so Horofo Caro Ratagasona Mofas. I'll leave a link way out of your car in Ratilicate Tracker. A loro will a langamulo mouse come a garukisakal site till one.